thelekisa ezi triangles zimbini, siyabona ukuba ezi triangles azifani dots na, kodwa zinayo indawo ezifana ngayo. Ukuqala ngokubheka phambili, i-angles ezifana dots na sizibiza ngoba zi-congruent angles, kodwa ezingafani dots na sizibiza ngokuba zi-similar. Ukuxhomekeka kwintoni kwizinto esizifumeneyo ngazo. Ngoku xa sitshilo sathi u-triangle ABC akakho congruent ku-triangle XYZ. Ngenxa yantoni na? Siyabona ukuba amacala ezi angles akalingani. Xebe amacala ezi triangles akalingani. Ucala AB mkhulu kunecala u-XY. Kodwa into esiqaphelayo ngezi triangles zimbini ukuba u-triangle XYZ unyuswe ngomlinganiselo othile ukufumana u-triangle ABC. Siyabona ukuze sifumane icala u-AC funeke siphindaphinde icala u-XZ ngo-3. Siphinde ukuze sifumane icala AB siphindaphinde icala XY kwango-3 futhi. Nangona futhi ukuqhubeka phambili ukuze sifumane icala uBC funeke siphindaphinde ucala uYZ kwango-3 okanye ngamanye amagama kathathu. Siyabona ke ngoku xa le sene siyifumene lena into ngezi triangle zimbini siyakwazi ukuthi zitheni zisimilar. Ngenxa yentoba sibonile kuqala ukuba i-angles okanye iikona zazo ziyalingana. Iikona ezime endaweni enye ziyalingana. Ngamanye amagama angle BAC uyalingana nabani no-angle YXZ. Siphinde u-angle ABC uyalingana no-angle XYZ. Siyakwazi ke ngoku ngenxa yaloo nto ukuthi u-triangle ABC usimilar okanye uyafana no-triangle XYZ. Ngenxa yantoni? Ngenxa yoba intoba sibonile angles zazo ezime endaweni enye ziyafana futhi namacala azo aphindaphindwe kumlinganiselo ofanayo. Ukuba lo mlinganiselo ebengafani masithi ukuze ufumane icala u-AC funeke uphindaphinde u-XZ kathathu, kodwa ukuze ufumane icala u-BC funeke uphindaphinde u-YZ kabini. Ezo angles zitheni? Xebe ezo triangles zitheni? Azifani. Ngoku ke ngosithi funeke i-triangles ezisimile zibe scaled up okanye scaled down versions. Ithetha uthini kale nto? Ithi umlinganiselo wokususa enye i-triangle ukuyisa kwenye funeke alingane kuwo wonke amacala. Siyibonisa kanjani ke le nto? Sithi ezi triangles zimbini zisimilar kodwa azikho congruent. Masithi ukucacisa le nto sino-triangle CDE ulingana twatsana no-triangle FGH. Into ethetha ukuthi u-triangle CDE usimilar kubani? Ku-angle FGH. Siyakwazi ukugqiba oko ngoba amacala azo anyuswe nge-scaling factor esingubani? Esingu-1. Kodwa asinokwazi ukuthi xa siyazi uba u-triangle CDE usimilar kubani? Ku-triangle FGH sithi ba-congruent, singayazi uba amacala ayafana tata na. Sizothini ke ngoku? Sizifumene into enye yokuthini? Yokwazi ukuba i-triangles ezimbini zisimilar okanye azikho similar. Funeke iikona ezisendaweni enye okanye ngamanye amagama i-corresponding angles zithini? Zilingane. Njengoba besesitshilo, sithe i-corresponding angles funeke zilingane. Ngamanye amagama funeke zithini? Zibe congruent, zilingane twatsana. Sibonile ukuba ekuqaleni besitshilo mos ukuba siya ukuthi siyazi i-triangles zethu ezimbini zisimila u-BAC uye walingana no angle x xebe y x z baye balingana patana ngamanye magama sithi angle ABC u-congruent ku-angle x y z. Siphinde sithi u-angle BAC funeke aba congruent kubani ku-angle AYXZ. Nafuthi u-angle i-angle yethu yokugqibela okanye ikona yethu yokugqibela engu-angle ACB funeke ibe congruent kubani ku-angle XZY. Xa sele ke ngoku zonke ezi corresponding angles zitheni zilingana twatsana, into ethetha ukuthi u-angle ABC ulingana twatsana no-angle XYZ, siyakwazi ukuthi u-triangle ABC usimilar ku-triangle XYZ. Enye into ke ngoku asinakwazi ukugqiba kweli, funeke siphinde sijonge enye into. Funeke sijonge ukuba umlinganiselo wokunyusa amacala uyalingana twatsana. Ngamanye amagama, i-sides are scaled by the same factor. I-scaling factor sethu sitheni? Funeke silingane ukunyusa amacala ezi-triangles. Sizoyibona kanjani ke loo nto? Andithi besithe ukuze ufumane icala u-AB funeke uphindaphinde kathathu icala lethu elingubani elingu-XY. Ngoku ke ngoku siyabona ubude okanye umgama kabani ka-AB umkhulu kunomgama kabani ka-XY. Ngoku le nto xa sesiyibhala phantsi sithi ukubana ngaba icala elithile lenye i-angle elisendaweni enye, masiphinde sizobe phantsi ezi triangles ethu zimbini, u-triangle ABC no-triangle XYZ. Sizotsho sicacise kakuhle ukunyusa komlinganiselo wantoni we-triangles ukuze sikwazi ukuba similar okanye azikho similar na. Sithi kaloku ukuze ufumane icala u-AB funeke uphindaphinde kathathu ucala ubani u-XY. Ukuze yonke le nto sithi zisimila wonke lo esi scaling factor funeke silingane kuwo wonke amacala. Nantso ke masiyibhale u-AB umgama ka-AB is equal to u-K osi scaling factor sethu umphindaphinde ngabani ngo-XY. Ithente thethe ukuthi ukuze ufumane u-AB funeka uphindaphinde u-XY ngo-K. Siphinde siqhubeke phambili. Ukuze ufumane icala okanye umgama ka-BC funeke uphindaphinde icala elingu-YZ ngabani ngo-K. Lo-K ke khumbula sithe funeka alingane kuwo wonke la macala ukuze sizibize ngoba zisimilar as triangles. Siphinde siqhubeke phambili. Ukuze ufumane icala u-AC funeke uphindaphinde ngo-K icala u-XZ. Sitsho ke ngoku sibe no-K wethu otheni olinganayo kuwo wonke amacala as triangles zimbini ke ngoku sitsho sikwazi ukuthi zitheni ziyafana okanye zisimilar. Siyabona ke akunyanzelekanga la macala ade afane twatsana ukuze ii-angles zithini xebe ii-triangles zithini zibe similar. Into efuneke ifane twatsana ngu-K osi-scaling factor sethu. Masiqhubekeke ngoku siyakwazi ukubona okanye ukujonga ukuba ii-angles ezimbini zisimilar na kwenye. Xa sesinezi equation zethu siyakwazi ukufumana u-K. Singamfumana u-K ngokuthi u-AB uma hlule hlule ngo xy ufumana ok okanye uBC uma hlule hlule ngo yz uphinde ufumane kwabani la k umnye. Siyabona ke ngoku ukuba kulula ukufumana ok xa uwazi umgama wamacala ethu onke kwii-triangle zethu zombini. Siphinde sithi ukuze ufumane uk ungakwazi futhi ukuthi uac umahlulahlule ngo-xz bakunika abani kwala k umnye. Sibonile ke ngoku ukuba ihamba njani umcimbi wantoni we-scaling factor okanye ukunyusa umlinganiselo wamacala ethu. Ngoku ke ngenxa yoba ezi ratios zethu zifana zonke zisinika uk singakwazi ukuthi uab umahlulahlule ngo-xy is equal to uBC umahlulahlule ngo-yz futhi uAC naye uyikwalingana nabani uAC umahlulahlule ngabani ngo-xz ukwalingana noBC umahlulahlule ngabani ngo-yz. Masitsho sibhala phantsi AB umahlulahlule ngo-xy is equal to BC umahlulahlule ngo-yz is equal to foot no-AC over xz. Zonke ezintoni ezi-ratios zethu zisinika bani? Zisinika u-k omnye. Sibonile ke ngoku ukuba simfumana njani okanye sizibona njani ii-triangles ezimbini ukuba zisimila. Sibona ngantoni? Nge-scaling factor ethi sitheni esifanayo kunye ne-corresponding angles ezilingana twatana. Sitsho sikwazi ke ngoku ukuthi i-triangle ethinye iyafana nantoni nenye i-triangle. Siyibonile i-similarity of ntoni triangles. Enkosi.